Amen, vingelele, nonke bazalwane kamele nkosi Jesu Kristu. Gakula bafundisa bekhona phakathi kwethu. Bakhona lokhani nabaqhamuka ngaphandle. Siyalingelela siyathokozile kakhulu ukuba khona kwenu. Isimo semvula sinje, i-load shedding iqala kwayizolo lo, azange liphela amandla lithi ayi seziyawubona elinye ilanga. Kodwa uNkulunkulu wanenzela umusa nabakhona phakathi kwethu ukuzomkhonza uNkulunkulu. Nkulunkulu anigcine anibusise, anizanga kumuntu kodwa nize kuSomandla uqobo lwakhe. Nkulunkulu anibusise. Namhlanje sizobheka i-memory lane. Nayi indaba yomuntu odume umhlaba wonke. Wazanywa ababa nesiphiwo sokubona eqeda ukuzalwa ukuthi ke uzoba yini. Bathi hayi, uzoba inkathazo, uzoba inkinga, makabulawe. Izwi lenkosi ngoba uNkulunkulu usuke enenjongo, wamthatha umntwana wamthukuza. Leli gama more especially kulesi sikhathi sale nyanga esibiza ukuthi uDisemba, umhlaba wonke jikelele amaKristu kunelanga alithokozelayo nje ukuthi ke thina sikhumbula uJesu wethu. Nawe nezinye inkolo kunamalanga bakhumbula okuthile kwabo. Siyazi thina ukuthi sisengakafiki ekutheni hayi vele yi-25 la inkosi yethu yezalwa, cha sengikafiki lapho. Kodwa nje lo moya wokuthi umhlaba wonke kuvunyelwane ukuthi akube nelanga lapha amaKristu onke, the whole world barecognize ukuthi ikhona indoda yamadoda
niyenza emhlabeni
yazofela izono zethu. Ngicela ukuthi namhlanje sihambisane nanayi indoda isimanga sayo uNkulunkulu azosisiza uma sifunda izwi lakhe. Siqale ku-Isaiah chapter 9, sifunde ivesi elilodwa lapho, ivesi lika 6. Isaiah chapter 9 verse 6. Oyitholileke hayi ayikhulumise.
Ngoba sizalelwa umntwana, siphiwa indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo, uNkulunkulu namandla, uyise ongunaphakade, inkosi yomthunywa.
Lana sinikezwa ama qualities angakafiki uJesu emhlabeni. uNkulunkulu umbula ngenceku yakhe u-Isaya ukuthi siyazalelwa, ukhuluma kwangathi kuyenzeka khona manje, kanti it will take some years to come, ngoba uNkulunkulu izinto zakhe uziplanela ngaphambili. Uthi sizalelwa umntwana, siyaphiwa, siphiwa indodana, igama lakhe liyawuthiwa. Akaniki igama, unikeza ama qualities. Uthi igama lakhe liyawuthiwa yini? Umeluleki, a counselor, a wonderful counselor. Bese uNkulunkulu onamandla, uyise ongunaphakade, inkosi yethu ama qualities lawo akulona gama lakhe lo ozozalwa uIsaiah uNkulunkulu uyamambulela uyamvezela ukuthi kukhona uNkulunkulu asakuvezile ozozalwa lo ozozalwa uzoba ngumeluleki omangalisayo. If you need sound advice, izeluleko ezihlosile ngamagama eziphusile, izeluleko ezizokuthatha zikufake entandweni kaNkulunkulu, this is the man umeluleki omangalisayo, inkosi yokuthula, uyise ongunaphakade. Lokhu uNkulunkulu ukuvezela uIsaiah ukuthi ukhona ozozalwa, ukhona ozayo. Matthew chapter 1 verse 18 to 21. Matthew chapter 1
verse 18
to 21.
Ukuzalwa kukaJesu. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje. Unina uMaria esebiselwe uJosefa bengakahlangani wafunyanwa ephumelwe ngomoya ongcwele. Ndipo uJosefa indodana yakhe engumuntu olungileyo, indoda yakhe engumuntu olungileyo engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngasese. Esasidla ngalokho phela ingelosi yenkosi yabonakala kuyo ngephupho ithi, "Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMariya umkakho, ngokuba lokhu okukhulelwayo kungumoya ongcwele. Uzakuzala indodana, uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zakhe."
Lapha eNazareth, uJosefa banoMariya bahlala kuvillage encane nje. Ngakho ke ubese yimisele ukuthatha le ntokazi ibe ngumkakhe. Kodwa nangu esebona ukuthi sekonakele manje, kwangathi kukhona lapha amphambe khona. Lithi izwi lenkosi wazimisela ukumlahla ngasese uJosefa, alahle uMariya ngasese ngoba umphoxile, uyithathaphi le nto asayithwele manje. Ingilosi kaNkulunkulu yafika ebusuku yathi kuye, "Josefa, Josefa, ungamlahli umkakho, ngakho ke womthatha, uzozala indodana, uyiqambe igama lokuthi nguJesu." Naloko igama selivela ke livela nengilosi ekhaya ezulwini, ngoba wuye ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ababuya kwa-Israyeli babonile lapha eNazareth, nale ndawo la kwenzeke lokhu khona, nalale ngilosi yafika khona, nale ngilosi yafika yaqala yakhuluma noMariya imtshela ukuthi uma ufika lapho na ubone nje ukuthi hayi kukhona okwenzakalayo, uyezwa ukuthi kukhona okwenzakalayo. uNkulunkulu ulungiselela lomhlaba ukufika kwesishingeshinge, ngamanye amagama kwekatapula, kwebulldozer. Ulungisela lesimo ukufika kumkhululi ozosikhulula, the wonderful counselor, ngamanye amagama lo ozothi manje esekhona akhulule abantu ezonweni zabo. Lithi izwi lenkosi yazi ukuthi lo ozozalwa igama lakho yolumnikeza lokuthiwa uJesu, wuye ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Waphatha igama likaJesu yazi ukuthi uma ungahlukani nesono then unenkinga. Then awazi ukuthi uzeleni emhlabeni, ngoba uzele ukuzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. uNkulunkulu abe nani. John chapter 1 verse 28 and 29. John chapter 1
28:29.
Lokho kwenzeka eBhabhara ngaphesheya kweJordani,
lapho uJohane
ufunda. Oh, okay, okay. Yeah, okay. Yeah, I'm humble now. kuJosefa ukuthi ungamlahle umkakho ngoba uzozala indodana iqambe igama lokuthi nguJesu ngoba huye uzosindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Ebhizi uJohane alungisa izindaba zalo ozayo onguJesu Kristu ebhabhadisa. Uthi mathi mehlo suka uphakamisa amehlo ubheka laphaya ubona nangi umuntu uyezwa kodwa uthi hayi khona. Noma ngibabaza abantu ngibabona kodwa loza lapha ya omunye umuntu lo. Uthi nanti ya iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. UNkulunkulu uletha uJesu emhlabeni ukuze abantu bazophiliswa basuswe basinde ezonweni zabo. Uthi nanti ya bheka iwundlu likaNkulunkulu elisusa izono zezwe. UNkulunkulu abe nani. Lelizwi uJesu lwesikhuluma ngayo ogcwele umhlaba wonke igama lakhe namanje kuDisemba ligcwele nje umhlaba wonke liyaphakanyiswa igama leNkosi uJesu Kristu. Uyabona nawe ukuthi umhlaba wonke ikhulunywa ngalo. Uthi omunye umfo wethu ecula ezindaweni zonke emakhumbini amane womhlaba izwa ngegama elilodwa ngizwa ngo izwa ngo ezindaweni zonke emakhumbini amane womhlaba izwa ngegama elilodwa ngizwa ngo Jesu kizwa ngo Jesu kizwa ngo sizwa ngo Jesu sizwa ngo Jesu ya sizwa ngo Jesu sizwa ngo Jesu tena sizwa ngo Jesu oh sizwa ngo Jesu bo sizwa ngo Jesu This is a household name. Igama elikhona umhlaba wonke. Ezindaweni zonke emagumbini amane womhlaba sizwa ngegama igama leNkosi yethu uJesu Kristu. Elgwalisa umhlaba wonke elenza izimanga empilweni yakho neyakho neyakho sekushoda wena phela ngoba nangu lo Jesu ugwele umhlaba wonke sizwa ngegama lika Jesu ukuthi bonke abantu basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Hallelujah. Luke chapter 24 verse 46 and 47. Luke chapter
24:47. Lo
Jesu ozako kuzoshunyayelwa egameni lakhe ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono. Umhlaba wonke qala eJerusalema uhambe umhlaba wonke yebo izindaba zokuthi abantu baphume ezonweni uzele lokhu Jesu akekho kunye akuzele ukuze abantu baphenduke bathethelelwe izono zabo. Hallelujah. Yebo bakithi Zombo Bunga He Lord Duma Hizulule Gene Buche bese evuka kushunyayelwe egameni lakhe lo Jesu ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono. Nkulunkulu anibusise. Nawe namhlanje ithuba lakho ufuna lelithuba isikhathi esiningi ulidebesele wathathela phansi nje. Kodwa namhlanje sime kuJesu nje, akukho okunye sikhuluma ngako. Sime kuJesu nje kuphela. Azina indaba eyiningi. Nangu mtu uNkosiyami, nangu umuntu esen uthi Isaiah sizalelwe umntwana siyaphiwa ngesihle sisezolweni simanikiniki singazi ukuthi siyini saphiwa lo mtwana ozoba ngumeluleki omuhle wonderful counselor azoba manje yebo hilo ozosiza endleleni yokuphila. Sibonile ukuthi nengilosi iyasho ukuthi umkambe igama lokuthi uJesu ngoba uye ozosindisa abantu bakhe ezolweni zabo. Asindawo namhla sikuJesu nje. Ngoba umhlaba wonke sizwa kuJesu umhlaba wonke. Umhlaba wonke. Malibonke igama leNkosi. Sizwa ngo Jesu, sizwa ngo Jesu, sizwa ngo Jesu. Sizwa ngo Jesu, sizwa ngo Jesu, sizwa ngo Jesu. Hallelujah. Funda. Acts chapter 4. Izenzo chapter 4 verse a lot verse 12. Izenzo chapter 4.
Ayikho insindiso ngomunye ngokuba alikho futhi elinyibhaba phansi kwezulu elinikiwe ebantwini esimele ukusindiswa
ngayo. Malibonke igama leNkosi. Asindawo namhla sihleli kuJesu. Malibonke igama leNkosi. Njengoba sisazi ukuthi umhlaba wonke ukhulumisa indaba yeChristmas, Jesus Christ, Christmas, uyabona into efana naleyo. Nje lokuthi urecognize ukuthi kukhona inkosi yamakhosi, amaKristu onke emhlabeni, lela akhumbule ukuthi kukhona inkosi yethu yamakhosi eyasifela. Lithi lelizwi, alikho elinye igama elinikeziwe ebantwini ekumele sisindiswe ngalo igama lenkosi uJesu Kristu. Hallelujah. Mamuhate. Uyazi lo Jesu wenza. Uthi makukhona elahlekayo imfu. Azulazule. Ahambe ayifuni. Uyayazi le ya izuzulazule ushayele yona
azulazule azulazule
kwenza loko uJesu Kristu esizalelwe yona yena sanikezwa njengesipho uNkulunkulu wamletha emhlabeni wonke alikho elinye igama esinikezwe lona igama lenkosi yethu Jesu Kristu kuphela yilona elinikeziwe ukuze abantu kushunyayelwe egameni lakhe kuphenduka nokuxolelwa nokuthethelelwa kwezono yilona uma ebona ukuthi kukhona odukayo uyaziyekela ezinye ayofuna lelahlekile ayofuna lelahlekile lokho kwenziwa nguJesu kuphela abanye abakwenzi noma bangaba bakhulu babe amakhosi babe yini olahlekile ulahlekile kodwa lo esinikezwe yena uIsaya ambona wathi siphiwa indodana naku manje sizalelwa umntwana igama lakhe liyawuthiwa umeluleko omangalisako inkulunkulu onamandla konke lokho izinto esizikhombayo ukuthi uNkulunkulu wasithanda singamthandanga wasicabangela ngaphambili wasithumela inkosi uJesu Kristu ukuze azosifela ezonweni uye yedwa ophuma endleleni ayofuna edukile noma wahlubuka mta kwababa noma usakholwa awukholwa kahle noma mhlamba uthatha kancane ukuthi hayi indaba yokukholwa ngizayibona elinye ilanga yena uyaphuma special eze kuwe akafani nabanye this is the man that we supposed to worship Azul azule wo afune yohotwa Kerire Azul azule wo azul Yeaya Jesu Christ akekho umunye okwenza lokho aphume ashiye ezinye ayofuna elahlekile njengoba nawe nami weza wangithola ngingacabanganga ngaye ngingacabanganga ukuthi ngingaze ngikholwe kodwa uNkulunkulu wamthumela uJesu wahamba wafuna waze wangithola nami njengoba nawe azokuthola nje Musa ngokuyibhayizisa mtaka baba nangu lo Jesu mhlaba wonke Emazweni emagumbini amanomhlaba sizwa ngaleli gama gama lika Jesu Kristu alikho elinye alikho elinye emagumbini amanomhlaba mhlaba wonke sizwa ngegama igama lika Jesu Kristu lalela ama Corinthians 1 Corinthians chapter 2 verse 2 uPaul ukhuluma lemfihlakalo 1 Corinthians Chapter 2 yebo ma
Ngoba ngakuma ukuthi angiwazi omunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lo obethelwe esiphambanweni
Uthi Paul bazalwane base Corinth njengoba ngizakini yazini ukuthi ngiyazi ukuthi izinto ziningi nani ninezinto kodwa ngiyeza kodwa mina ngiyacela angifuni ukwazi lutho kini Kuphela ngifuna ukwazi ngoJesu Kristu lo obethelwe siphambanweni. Uma ngifika lapho sizophatha nje indaba kaJesu nje. Indaba kaJesu, indaba kaJesu, indaba kaJesu, indaba kaJesu. uNkulunkulu abe nani ngoba uyena esinikezwe yena ukuze uNkulunkulu asisize endleleni uma abona uJesu ukuthi sekunzima ngamanye amagama nohambo sengathi lukunikeza ubulukhuni bese uyakuthwala kwenze njani uyakuthwala bese uyakuthwala uyasethwala uyasethwala ahambe na je asethwala uyasethwala uyasethwala isikhathi uma ucabanga kabili kathathu ukuthi usuke kuJesu noma iloku awukhoni ukuza kuJesu kuthi nalakulukhuni khona isimo sulukhuni akakuyeki uyakuthatha akutshathe akutshathe akuthwale uma ulahlekile hamba kufuna azulazule akufune siphethe indaba kaJesu kuphela namhla asikhulume okunye sikhuluma ngendaba kaJesu Kristu uyakuthwala abuweze uthi omunye linye ilanga Nkosi ngibonile laphaya ephusheni ngokuthi mangihamba ngiyibone lapha bekunyathele khona ngihamba kanje eceleni wanawe Jesu khona iinyathelo zakho ngiyayibona kodwa ke manje ke lesikhathi ngizovelelwa ubunzima obukhulu kakhulu ubunzima obukhulu kakhulu ngabona iinyathelo zami kuphela kusho ukuthi Jesu wawungekho wangishiya wathi Jesu lalela mntanami le iinyathelo owazibona zomuntu oyedwa kwakunge wena ngabona ukuthi ungeke ulunge lapho yimina ngakunukutshathile usemahlombe ami ngakuthwala uyasethwala uyasethwala ahambe na uyasethwala tena fundele sesiya ngakhona ngasemaphethelweni ngifundele siphethe uJesu nje kuphela phethe uJesu akukho kunye namhla siphethe uJesu azikho ezinye izindaba siphethe uJesu ezindaweni zonke emagumbini amane omhlaba izonke igameli lodwa nje igameli enzimanga izonke uJesu siphethe uJesu siphethe uJesu John chapter 3, verse 14, 15, 16. John chapter 3,
verse 14.
14, yes. 16. Njengoba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo noJesu umele ukuphakanyiswa enakekho ongaphakamisa uJesu uma kungekho laba bathunywe uNkulunkulu bathintwa uNkulunkulu ukuthi abaphakamise uJesu. Once sifuna sibona izwe lethu libhubha nabantu nasemabandleni abantu baphela izono basikhona emasontweni noma kusemabandleni, masazi ukuthi uJesu asimphakamisi ngendlela efanele. uJesu asiphakamise nje yena, yiko namhlanje asiyindawo sime kuJesu. Sime kuJesu nje kuphela, sime kuye ukuthi nangu uJesu, njengoMose waphakamisa inyoka ehlane, kanjalo nendodana yomuntu imele ukuphakanyiswa. Ikhona umzila leyo ngoku. Wahleka uNomsoko, ikhona umzila leyo. NjengoMose. Yes.
Yes.
Yeah.
Hallelujah. Moya kaThixo uthi ngime uthandaze nalo onesidima. Uma umekho uJesu ngomkhosi wokugcina ngelanga lokugcina sekuhanjwa ebona abantu sebaphethe imithwalo yabo sebehamba. Uthi umekhona nosidingo akeze umphumuzi. Umekhona nosidingo sengizohlala phansi. Namhla siphethe uJesu ezindaweni zonke emagumbini amalomhlaba. Uya kuphi nakuphi sizwa ngegama elilodwa, igama likaJesu esinikezwe yena. UNkulunkulu wambulela u-Isaya ukuthi siyaphiwa indodana. Malibonge igama leNkosi. Uma ekhona ngisazohlabelela naye ke ofisa ukuthi hayi nami Jesu ngisize lapha nalapha. Uma ekhona awufostelwa umuntu, cha awufostelwa umuntu. Uma ekhona eze nje amela phambili ngizaba nendlela yokuthandaza naye. Nkulunkulu abe nani. Nkulunkulu anibusise kuko konke. Moya kaThixo kusho njalo. Kanjalo kumele indodana yomuntu iphakanyiswe ukuze uNkulunkulu asisize thina sonke. Ikho nindawo emthimbe nomkhu ebukhosini
Yeah. 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 Ye
Baba wethu ingwele, Nkulunkulu wethu nomusa, Nkulunkulu wethu osithandayo nosinakekelayo ngikhathi zonke. Nakusentambama sibongile ngoingwele kusivakashela ukuba khona phakathi kwethu. Ukusilethela umsindisi wethu Jesu Kristu okhona nalokhu nangekhathi zonke osithwalayo lapho sidinga ukuthwalwa khona. Nosifunayo ngoingwele ahamba zulazula efuna yodwa elahlekile. Sibongile baba unamandla ngokusenzela umuso ngaka ngenkosi yethu Jesu Kristu. Busisa abantwana bakho abakhona nebalizule izwi lakho. Hlale ulondolozo olugcine ezinhlizweni zabo. Babona amandla nabazophuma bahambe ubalonde endleleni uhambe nabo. Sinikela konke ngokholo nokulethemba. Gama eliphilayo lomsebenzi namandla. Gama lenkosi uJesu Kristu. Amen.